mwami wacu Yesu yadusigiye ati nimugende ubwire amahanga